kusha ezingaboniyo umsasazi. Okwesibini, uvitamin A angayichefu ingakumbi ezinjeni umsasazi. Ukwamafama athanda ukutyisa izinja isibindi. Uright ukwenza londo kodwa mayinga qinisekisi ndokuba eso sibindi eso sibindi esiphekiweyo not isibindi esilhlaza. Okwesibini qinisekisa into kokuba izinja azithi ukutya okunamafutha ingakumbi ukutya okuphekwe ngalaa nto kuthiwa i-cod liver oil iza laa vitamin A phayana uzawuba ityhefu. Now size kuvitamin D, yintoni enza unqongophalo lukavitamin D emzimbeni? Ukuba imfuyo iba sendaweni engenalo ilanga ixesha elide iintsuku eziliqela, loo nto ingakhokelela ekubeni uvitamin D angabikho. Iyabona sasa sithetha ngamafama afida apha azivalele endlini, ndenza umzekelo, zihlala endlini ixesha elide zingadibani imitha yelanga. Now ukuba ngaba ke kwizondlo onazo awunazo izicabangeli okanye izitofu ozisebenzisayo okanye ukutya okusebenzisayo kunqongophele kuvitamin D, yilindele ke into yoba imfuyo yakho izoba ngxaki yokunqongophala kwavitamin D. Then sibe nesakha-mzimba esinguvitamin E. Na ukuba ngaba utyisa iluseni umzekelo, and le luseni kudala yayibekiwe and kulanda ibekwe kuyo ibekwa apho umoya ustrongo kakhulu, loo nto ikhokelela ekubeni loo nto izityiwa yilo mfuyo ingabi naye uvitamin E oweneleyo. Okwesibini, imfuyo etyebe kakhulu ingakumbi ihagu msasazi, uvitamin E uhamba ayokoneza kakhulu ekwenziweni kwamanqathe, loo nto leyo ishiya uvitamin E engqongophele emzimbeni. Kwananjalo izondlo ozisebenzisayo uba awumjongi uvitamin E uzoba naloo ngxaki yokushotelwa nguye msasazi. Now sithethe ke ngoku ngezityuwa zomhlaba besithi zibalulekile, ingakumbi iselenium. Ukuba ngaba imfuyo itya kumadlelo amhlaba umunye, yabona ke sithetha nge-sour felt kapha msasazi, ezi ndawo imvula ina kakhulu ikhokelela amadlelo atshintshe isimo abizwe ngokuba yi-sour felt. Loo madlelo lawo anqongophele kakhulu kule nto siyibiza ukuba yi-selenium ebaluleke kakhulu kumzimba wemfuyo.
Yeah.
Imfuyo etya kumadlelo asakhulayo ingakumbi laa ngxa isencinci isakhula mandla zihlale apho ixesha elide, laa ngca ayikavuthwa isashota kakhulu ngale selenium sithetha ngayo. Imfuyo etyiswa ixesha elide ingakumbi kwindawo ekulinywe kuyo i-soya beans okanye nasiphi na isilimo silinyelwe imfuyo esiyifemili enye ne-soya beans, loo nto ikhokelela ekubeni le selenium ibe inqongophele. Amasimi alinywa nge-super phosphate iminyaka ngeminyaka qinisekisa le selenium kwisondlo esondla ezo nkomo ezogusha kuloo masimi uzoba kule ngxaki yokungabi nayo le selenium. But make sijonge ke uba zeziphi iimpawu eziboniswa yimfuyo engonelisekanga zezi zakhamzimba msasazi. Masizibale nazi, ukuhla kwenzala kwinkunzi emazi. Asithetha ngenkunzi kaloku sithetha ngonozala wamatakane. Ukuba ngaba lo nozala wamatakane akatyangelwanga okanye akancediswanga ngesakhamzimba esiyiselenium, ezo nkunzi ezo imbewu yazo izoba imbewu ewiki ephelela esithubeni ingadi yofika phaya esibelekweni. Neemasi zegusha msasazi ezinqongophalelwe yiselenium nazo amaqanda laa nto sithi ukutsalwa kwenkunzi okanye kukufinyisa okakukhula kwamaqanda ngaphakathi akhula kade msasazi, nto leyo ikhokelele ekubeni ithi noba inkunzi ibifikile kungenzeki itakane because amaqanda akekho ready phaya ngaphakathi. Now ukunqongophala kwezakha-mzimba kukhokhelela ekubeni izinto ezo sasazi.
Uphinde waqhawuka tata.
Ndiyavakala ngoku.
Ewe, uyavakala ke mhlobo wam ngaqhupha.
Ndiyabulela. Ndicela siphinde sicacisele awo ithi ukuhla kwenzala kwinkunzi nokungathathi lula kwemasi. Loo nto kukushokoxeka kwesi sakha-mzimba sibizwa ngokuba yiseleniyam kakhulu. Ukungacaceli into etyiwayo ngeli xesha ezinye zityayo kukho le ingakucacelanga ukutya. Kanti ibethwa yintoba yona ingakucacelanga ukutya nje kushokoxeke okanye kunqongophale ezi zakha-mzimba kuyo. Ukungakhuli okanye ukukhula kwade kwamatakane namathole. Ukungasebenzi kwesisu sikhumbule le gusha lenkomo itya ingca langa xa iyophuma phangasemva iphuma ibubulongwe ithi loo nto kuyasetyenzwa phangaphakathi kuyasilo so kukho irhorho ezijongene nokwenza loo msebenzi ukuba ngabe zakha-mzimba zinqongophele ukutya akuzusilwa kakuhle phangaphakathi esweni manye amazwi ezarhorho azuzukusebenza nto leyo izokhokelela ebeni imfuyo yakho ingangeni egazini ingatyebi okanye ingavelisi njengokuba ulindele kuba isisu singasebenzi kakuhle kuba kunqongophele ezi zakha-mzimba ezinye zazo zikhokelele kubeni nto leyo ishoko xeke ezi zakha-mzimba ibe nokuphefumla kanzima nto leyo ishokoxeke ezi zakha-mzimba ibe nengxaki yokungaboni ngamehlo nto leyo ishokoxeke ezi zakha-mzimba ube nengxaki yemfuyo ingakumbi igusha soloko zidumbe intloko and ezinye izakha-mzimba ukungabikho kwazo emzimbeni loo nto ikhokelela ekuhambiseni ekuhambisekeni kwananjalo ikhokelela kuphunzo ukunqongophala kwezi zakha-mzimba ukuzala into engasaphiliyo okanye esele seyifile luphunzo lonke so yenziwa loo nto ngamanye amaxesha kukunqongophala kwezakha-mzimba ukungakwazi komzimba ukumelana neentsholongwane ezizokwenza izifo zesikhumbule msasazi umzimba unezinto esithi ngamajoni omzimba amajoni omzimba ayondliwa ngezakha-mzimba ukulamba kwawo amajoni omzimba ayatyhafa ayafa nto leyo ikhokelela intoba loo nto ithathe lula noba loluphi uhlobo lwentsholongwane oludlulayo kuba yona ayizikhuselanga okanye umzimba wayo awukhuselanga kwintsholongwane ukuqina kwamalungu emilenze kube nzima ukuhamba siyaqaphela ngoku kukwingxaki yamatakane ufike imilenze le iqinile kodwa ingenguye unonti but kuqine le milenze yangaphambili okanye kuqine le milenze yangasemva now ezi zakha-mzimba zinenxaxheba ekubeni kwenzeke loo nto ukuyeka kwezihlunu zomzimba nto le ikhokelela uba umzimba uyeke wonke ihlale phantsi lenkomo ihlale phantsi legusha ingakwazi ukuma ngenyawo kanti yonke loo nto yenziwe kukuba ungakhange uxabangele kwizakha-mzimba but inibalulekileyo msasazi izixabangeli zakha-mzimba ezimfuyo yakho isinde kuyo yonke le nto besithetha ngayo apha kukufida msasazi and zinini ke izinto umfama angafida ngayo ungafida nge-master 20 ungafida nge-molatec lamb and ulic ungawasebenzisa amatye ingakumbi eli ixesha sikulo msasazi lixesha ekufuneka usetyenziswe elalitye kuthiwa yi-energy block kodwa uba ngaba zigusha ezisenamatakane asancancayo ibhokhwe elona litye lirayithi ngeli ixesha leli alibizwa ngoba yi-elite block msasazi now ukwamayeza ke azizixabangele abaluleke kakhulu intoba sibe sinawo kwisicwangciso sethu sokusebenza imfuyo yethu esingabala la mayeza i-complex A&E le complex A&E phaya kuyo ino-vitamin A ino-vitamin E ine-selenium ine-manganese zakha-mzimba natyiwa zomhlaba ezo zincedisa kakhulu kwinkunzi uba mayingame kakhulu ukuya ezimazini. Le complex A&E izintlobo ezimbini, ikhona yenkomo, ikhona eyegusha msasazi. But into ebalulekileyo ayisebenzi kuphela kwinkunzi zenkomo, ikwancedisa kakhulu nakwiimazi zegusha. Into yoba nazo mazibe ready zikhawuleze zifune inkunzi yegusha, inkunzi leyo neemazi zenkomo mazibe ready ukufuna inkunzi leyo ukuthi amaqanda avuthwe ngokukhawuleza. Leyo yenza into yoba ubudoda obusemandleni obukhutshwa yinkunzi ebitofe ngesi sitofu buhambe mandla bufika iqanda liredi kutsho kwenzeke itakane okanye kutsho kwenzeke ithole msasazi. Msasazi, ndibuchwayita kule veki amafama ebeqhayisa eveza ama-atakane ingakumbi alande inkqubo ekuthe kwasetyenziswa ezixabangeli zakha-mzimba apho abaninzi besithi embalini zange bayibona into bafumane amawele. Ziziphumo ke zokusebenzisa ezixabangeli zakha-mzimba, kukufida ngale fidi ngiyibizileyo, kwananjalo kukusetyenziswa kwale complex A&E nezinye msasazi. Enye ebaluleke gqithi msasazi ibizwa ngoba Maxi Biko Super okanye iBiko Bolic uyisebenzisa ngaxesha linye ne-complex A&E yintlanganisela leyo yezakha-mzimba ekuncedisa ekubeni ungaze ube nenkomo igusha ezityhafileyo ngexesha ebekufanele uba inkunzi zilandela imazi, ube nenkomo igusha ezingakucacelanga ukutya ngexesha ebefana bazidibana nenkunzi nemazi. And loo ntlanganisela yenza amajoni omzimba awugcine umzimba usoloko ukhuselekile ngalo lonke ixesha, kwananjalo ubudoda buphuma busemandleni okanye imbewu ekhutshwa yinkunzi yenkomo okanye yegusha iphuma isemandleni msasazi. Now msasazi ndiyakuva msasazi.
All right ke mhlobam, ndifuna phaya emva kwe-Maxi Biko Super usiphe i-5 minutes kunabaphulaphuli abanemibuzo. Ndonqena ke ndimane ndikuqhawuka because asivani kakuhle, then sizawuya kubaphulaphuli xa sokugqibezela nje le part ubuyigqibezela so that ukwazi ukuadressa imibuzo yabo. Siye sibavule into ubangabana umntu nento afuna ukuyibuza okanye emxakileyo i-opportunity into yoba ube kanti ulapha bazofumana ezo mpendulo. Bayandikhangela ke nangoku ndikhumbuza nje mhlobam.
Mani khawuleke le Maxi Biko Super. Le Maxi Biko Super msasazi okanye le Biko Bolic yile imnceda kakhulu umfama kule nto igulayo ukuyikhawulezisa iphume eguleni, ingakumbi xa ihlatywe ngaxesha linye nala mayeza anyanga ukugula. Xa ndinobala kuwo iMaxitet LA, Maxitet 13.5, le Maxi Biko Super ilikunceda kakhulu kuloo nto iphuma ekuguleni uyitofe ngala Maxi Biko Super, ikuncedisa kakhulu ekubeni ikhawuleze ibe semandleni icacele ukutya. Le Maxi Biko Super msasazi yile incedisa kakhulu ingakumbi ngexesha lendlala, into yokokuba laa nca ziyityayo mazitye zisemandleni, mazitye ziyicacele msasazi. Msasazi, masingene ke kubaphulaphula.
All right, tata. Mphulaphula vizirafrab siza kuni ke ngokuphaya ku 073-849-1740 na ku 072-514-5381. So qala ku voice note phaya ku WhatsApp then sikhawuleze kakhulu. Siye ku Facebook ngaphambi koba sibuyele kumntu kaNqeto abe kanti usisho ngathelela isifundo sethu sanamhlanje. Atuta umgcina useklasini, kuseklasini.
Molweni msasazi ubekekileyo. Ifuna uphawula malunga nale ndaba yee-vitamins okanye zakha-mzimba. Ngendlela mna endibona ngayo ndibona into yokuba uba ngaba mhlawumbi oodoktha okanye mhlawumbi oogqirha bemfuyo bakhe benze iprogram nanjengoko babefundisiwe banikeze abantu iprogram ukuthi from January yoma ngoDisemba zeziphi na izakha-mzimba efuze ukuthi zisetyenziswe kwimfuyo. Bakugqiba ukwenza ezo program bazinikeze abantu kwenzele ukuthi namafama azifumane ezinentsayeno gama kagqirha lowo wesithile wemfuyo. Bakugqiba benze into kuthiwa i-fodder for planning, i-4-4 planning indlela yokuthi mhlawumbi zingaxheshiswa kanjani ungazilimela ngophuhlobo imfuyo yakho ngeliphi ixesha ukwenzela ukuthi zizofumana ezinye izakhamzimba ukwenzela ukuthi zizokondleka. Ndiqinisekile uba ngaba i-4-4 planning yiwenziwa futhi yenziwa ngoogqirha bayayenza nekakuhle then ke ngokuba yisayine then ubanikeze ngowabantu. Ndicinga umhlawumbi noko singayibamba bhetelana because ngokuthi kayichazwayo ngonye ufikelele ixesha abanye abantu bayilibala kodwa noko xa ithe yenziwa iprogram kunikezwa abantu kunikezwa nobhodi belali nosibonda then ke ngobenza iikopisi then ke ngokungabhetele mane bekhumbuzana kwabona athi mhlawumbi noba ngaba mhlawumbi umlimi ufikile mane bemkhumbuze mane becela ukuthi hayi bo indawo ethile asivanga kakuhle then ngabacekisele indlela mna ndibona ngayo umise iqashane laba ukhavara enkosi kange
danko masiphinde sijoke lona ke umphulaphula
beta beta vuvu
nomntu bakukhavara
beta evuvu awucele uzukundibuze lapha kumpho kanqedo ingaba ihagu xa ngabe ibikhwelile ne inkunzi so mangaphi amathubo okuthi no ndingayithena ingekazali le cause kukho laa nkolo ithi no xa uyithenile ihagu isamithi lina loo mantshontsho yafa uyabona uzukundibuzele loo mbuzo ya ndiyakuva kakuhle uyabona iinkampi ezingenamajoni kaloku nomzongena sechuri ungena ndlini ngapha uyophuma ngapha ezenzele nothandi okay funa uzukundibuzele loo yakho ndiyayivalelwe elite block nocomplex A&E okay enkosi ndiyabulela qale ngesource isolution conclusion
betha kuwe titumgcina beklasini ngiyathi nomgcina laba abaphulaphula bathe bangena andiyazi mhlobam ndisesendileqa phaya kwezolimo edvukana okanye urhalela ubetha aba babini
akawuleqa nakhona msasasiswangathela
allright uthi ke phaya kwezolimo edvukana community radio ujonge ikhaya mphenyama # ezolimo ndinqwenela akhe andikrobise ngento enondinceda imibele yenkomo zasekhaya zife imibele zonke kunzima ukuncancisa uphaya kucendane kwagcina uthi ke untsadu siya molo msasi mna bendicela ukubuza ngeliyeza idekasho yintoni umsebenzi walo ezinkomeni nasezigusheni ndisestextrum usiyabonga baby # ezolimo ndikhona kuluqolo elandi sis France nondwendwe lwakho. Amen. Uyasinceda msasi inguwe notatu Nqeto ndifunda into kuba izityalo zikhula kakuhle if ikhula alikho. Uthi ke ukhaba class igusha eqine icala lebele kwelinye icala liqinileyo akuphumi nto okanye kwelicala iqinileyo akuphumi nto kumbele kodwa wona unomngunya. Imfuyo ikucentane egobe ndisekapa loo nto ndiyayifuna le mpendulo andazi tu ndakuyifumana njani. Msasazi masijonge nje abokugqibela uthi ke uThembisa Thukwayo hayi ke singoomancanca thina kwesasikolo sikatatu Nqeto ndingayicula nje ndingayijonganga yonke le ngoma yokubaluleka kwezakhamzimba kwimfuyo usenze abafuyi abaqotho siyabulela ke siyambongela notatu Nqeto esithi ke uSantu Damane mna msasi ndicela ukubuza nje intuku le ingaba likhona na iyeza loyibulala yondigxothisa bendicela abaphulaphuli becrop okanye bezityalo imibuzo edibene nezityalo nevet nayo yonke into siyibuze xa kukho umntu esinkola nayo ngezityalo odr Mzini kanje uthi ke usimamkele kwarhubane ndicela undibuzele apho kumnumzana ingaba ndiqala nini ukuseza itakane legusha or elebhokhwe lizelwe kuba liyahambisa ogqibela nje usivuwe mthala ndisoloko ndimamela ngoku ndikrelekrele ndim onceda abantu ngenxa yeemfundiso zikaMr Nqeto ndiza kube ndihleli nawe ndicela ukubuza ukuba uKyron Agri akanayo i-online shopping ngoba idorajekthi ayikho encinci ecofa imvaba nasekuqala iyaluma linkulu nabo ke abaphulaphuli bakho tatu Nqeto singamlibelanga la fama ababafama la mafama kukhavara phaya be 4-4 flow plan ne ne plan yokunyanga imfuyo I think ebesitsho but mhlambi singayeka sibekele bucala le fodder flow plan tatungato because mhlambi kuzawufuneka basithetha nge-nutrition okanye ke besendithethile phaphambi into yoba sabe sikhayele umntu wakwapasture onothi ube kanti abanxisa amafama kakhulu ngawubethe kuwe tata uncedo
mandibulele kakhulu mamaye kaloku masiyicacise njengomasotshile into yoba ezi zidibene ne-pastures zifuna ke abantu balaline but make singene phakuna kaqashani kulo mbuzo wakokuqala ayingumbuzo esisicelo esithi kule nto idibene nezakha-mzimba akunoke kufumaneke iprogram eyeyonyaka ndingayiphendula ndiyithi msisazi iprogram esay pre-planned especially for elo cala ngokwasekyron ikhona but awuzufika ke ngoku ibonisa ivitamins kuphela uzawufika iveza onke la mayeza awuseza nawokulwa ibhula ezi vitamins zizizitofu zivezwe ngokwamaxesha uyabona ke ndiyayikhuthaze ke umfundo oba ayisebenzise le program yonyaka ngaxesha linye neprogram evezwa yile mizi yezone because la program yezone
okay Mr. Nqeto? Mhlobam?
Le program. Azi ke mntakwethu because phaya kwi-WhatsApp lessons siba nazo ezi program zidlulise phayana. Kungenjalo athathe i-phone number yam phaa ekugqibeleni ndizokwazi uba ndimdlulisele nge-email yakhe. Na kulo mcimbi udibene nehagu mamaye ethi iwalahle amantsontso
Nkosi yam inethiwekhi. Tata uncedo.
Esinazo ezo kona akukho sasazi.
Gawuphinde uye waqhawuka kanti yabona inethiwekhi iyaphinde ifuna usibamba kwakhona kulaa mcimbi wehagu into yoba utata umgcina wathi ayithene nale nkunzi baseyithwele imazi le because onqena ukufelwa ngamantshontsho.
Impendulo msasazi ukuyithena nokungayitheki kwakhe ayinanto nakwenza namantshontsho angaphakathi kwimazi yakho. So abukho ubudlelwane bokuphila kwamantshontsho nobunkunzi balahagu. La nkunzi yagqiba ngela xesha yewathatha amantshontsho yawasa ehagu enantsikeni emazini. Ezinye izinto wena msasazi zinkolelo esinazo. Sileqa phaya kubhujonkhaya. Le mibele ifile and yenziwa intoni singayinceda ngantoni. Msasazi ubuzothetha ngomfama okucentane. Kucentane eyona nto ibetha kakhulu phaa likhalane libizwa ngoba yindlanga. The bond tick atamompondo uqwela gqibe. Lilo eliyalibulala la mibele. Lilo elingena ngaphakathi liyivale, lilo eliyincuncayo la mibele. Into ebalulekileyo amafama okucentane makaqiniseke into yoba kwakuthiwa sihlobo makuqiniseke uba idip isoloko ikufutshane kungaxhomekekwa makuqiniseke into yoba idip iyasondezwa qiniseke uba iinkomo ziyaditshwa ubuncikane kabini kudlulisa iveki embini masibe siyadipha thina kucentane. Sinobala ke idip ezifana ne-Supertres 25 ecutywa namanzi esinobala iathila egalelwa phaa emqolo athila leyo ihambe yonqunqa nentshulube ngaphakathi ayipheleli kula makhalane kuphela thako ezifakwe phaa kuyo zibini sisithako esibulala zonke iintlobo zamakhalane ngaphandle emzimbeni ibe nesithako sesibini esingena ngaphakathi sona siyobulala intshulube ingakumbi ezantshulube ezimsundululo masesiqhosha nalo mbuzo ke msasazi ukuthi eli bele liqinile kwelinye icala elinye icala alinayo ingxaki kaloku sinaso nesifo esisibiza ngoba sisifo samabele seyingeyiyo ke ngoku indlanga kukho intsholongwane ezingena phaa embeleni ziwenze umbele ube namaqhuma okanye ziwenze umbele udumbe okanye ziwenze umbele lo kuphume ubisi olububofu okanye ubisi olu namachaphaza egazi msasazi. Ilando sithi mastitis and mastitis msasazi sikhuthaza lento sulinda deske kuzalwe ithole okanye itakane imibele le iyafuna uyazi ndokuba xa sele imithi into la espire kuphuma khona ubisi iyavuleka ezanda kuphuma ubisi so yigate yokungena kwentsholongwane ezibhaya ebuhlanti okanye bhaya emhlabeni le ivulekileyo so kubalulekile ke intoba kanye noba kungenyanga ukuqiniseka intoba ufaka isibulali zintsholongwane zasemabeleni esibizwa ngoba yi-cura clocks la cura clocks i-tube ehlama ngaphakathi inetiti yokungena kulanda okuphuma ubisi ivulekileyo so uyihlaba phayana ufake ke ngolaa ntlama ye-choclocks uba igusha yikota kumbele ngamnye kodwa uba inkomo yihafu yala tyhubhu kumbele ngamnye xa ugqiba ukuvala ukuyifaka uvale ngemine emibini then uyisengele phezulu laa ntlama ibulala ezaa ntsholongwane igcina elabele lisoloko liphilile kodwa xa seleke ngoku le ngxaki sele yenzekile sumane uyithoba la mithoba lami uyisenge but ungayisengeli phantsi ngoba la ndizokusulela nezinye xa uyisengele pha phantsi ezantsholongwane yisengele econtaineni uzokwazi intoba uyoyembela laa nto uyisengileyo okanye uyoyifaka kuloo ndawo kungenofikelela ezinye iinkomo nanto msasazi xa ugqiba ukusenga ufaka ke ngoku kwalaa ntlama ingakumbi laa nto kuthiwa yi-fortitude faka laa ntlama phaa nayo laa fortitude i-tube enentlama ngaphakathi enetiti oyifaka kulaa mbele so yikota uba ngaba yigusha okanye nebhokhwe yihafu uba ngaba yinkomo kumbele ngamnye uyisengele phezulu
now ndiyabulela ya
bendiza kugqibezela ke into ethi le fortitude yona funeka uqiniseke uyenza iintsuku zibe ntathu then ezinye iintsuku ezintathu uthoba usenga kuphela so, 6 days le nkomo iphantsi kwenantsika kolunyango ithole alisondeli phaa negusha ngokunjalo xa iphantsi kwenyango itakana lisondeli phaa loo nto fika ulincedise ngobisi olungumgubo ndibulele kakhulu kusisithembisa ndibulele kakhulu ngalo mbulelo asenzela wona apha
kulo mcimbi ucela sinyengeze i-voice note yokugqibela then ube soshiya inamba yakho because ixesha leselimkile kakhulu ube soshiya inamba yakho so that akureach out la mafama aselene imibuzo ya
elubuza iinkomo eziqhekekele imibele kunzima uba zisengeke zinezilonda emabeleni zingancedwa ngantoni inkosi
Right. Mhlobam nantsi case kwakhona ingxaki emibele eqhekekayo kunzima uba zisengeke inkomo zinezilonda phaya emibeleni.
Msasazi ubuye iqaphela lo mbuzo bekuphendula but kukho into ekuthiwa yi-ad balm ithanjiswa ngqo phaa emibeleni njengoba iqhekekile kwananjalo funeke siyitofile nge-bicobolic funeke siyitofile nge-maxi bico super okanye ilaa nto i-bicobolic yes laa mbuzo uthi siqala i-ada balm ithanjiswa phaa emibeleni msasazi
allright ke mhlobam
now kukho lo mbuzo ke ngoba siqala nini ukusezela intshulube ematakaneni xa efika kwiveki ezintandathu ubudala kubalulekile siqala suseza amatakane amatakane awasezi engaphantsi kweveki ezintandathu ukuhambisa kwamatakane engaphantsi kweveki ezintandathu ayithi loo nto zintshulube koko yintsholongwane ehlasela phaa ngaphakathi emathunjini so la ahambisa engaphantsi kweveki ezintandathu watofe nge-maxitrim okanye i-maxisulf uwancancise i-diomec plus asele kumanzi ane-complex forte ukanti la ahambisa emveni kweveki ntandathu funeke uwaseze nge-endolint okanye nge-ovidose 4 But abalulekile amatakane xa efika kule veki yesithandathu waseze nge-endoint okanye nge-overdose form. Ngu-4 milliliter umlinganiselo kula matakane asengaphantsi kwenyanga ezintathu kodwa efikile kwiveki ezintandathu. Ngu-5 milliliter kula matakane angaphezulu kwiveki ezintandathu ukuseza nge-endolint okanye nge-overdose form. Sasazi ndiyafumaneka kule number ngu-079-427-2104. Mandiphinde 079-427-2104. Amafama ke awundifumana apho kulapho ke sinesikolo ke kulo fowuni. Abafuna ungena esikolweni sika WhatsApp sibafaka ke ngalo number kwezi WhatsApp groups sifundisa more and ithuba elininzi kubuzwa ngalo lonke.
Ndawaqhawuka kumhlobama sibe kanti